Can you hear this song?
King Clef Collection, eye bia ya, ye design enima egu entade a ye hye emu. Na ema santade no etumi eye fe. Wo de watade kwa King Clef bedro dro egu atade ni mu sɛde ye wopɛ no no. Ubitimi ayɛ ne sonko e de ama wo. King Clef ewo Accra, Kwale Bu. Phone no 0559 080580 ana 0593 132 844. King Clef Collection was a bra na beji design papa igu atade ni mu.